kambi kama wanani. Lakini wanakaa zaidi wapi? Wakumbi. Sababu hao watu zamani mabibi walikuwa na.
But otherwise you keep me informed as they make progress. Asante mzee.